urukino rero rubaye mu bihe ku isi yose hari kiza cya covid murazi ko no miseze twagiye na Mauritania ariko bimeze muganaho hari ikiza cya covid mu gihugu cyacu twashimira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abarongoye igihugu ku nguvu bagize kugira ngo abarundi bakingigwe abarundi bipimishe ku munsi ku munsi kandi ata amafaranga barishe ni ikintu cyafashije kugira ngo turwanye uwo mu icyo kiza cya covid tukaza tushima rero ko tubifashijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tubajije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF batwemereye yuko dushobora kwinjiza abarorezi 5,000 barashaka kudashika twebwe mu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi tuzoraba mugabo twagomba ko bashika tuzogira hafi 4,500 kugira ngo abantu babe bicaye neza muri tibine hoho azabari wake cyane hafi 300 gusa abandi azabari kuri kuruturu tugomba rero hamwe gabeshe menshi amakuru mu mbenyesha abantu ntihazogire udafise itike yegera mu micungaro y'ikibuga no kilometero 3 bikenewe kuko tuzozibirira kure rwose kandi dusaba yuko n'abarorerezi boza bakubahiriza kandi nibyo bazaba basabwa kugira ngo bikingire haba kuba bambaye agapfukamunwa sinzi niba ari ko bakita cyangwa barakoba ho Swahili kuba gukaraba gupimwa ubushuhe n'ibindi umugwi wacu rero turawifurije insinzi ku munsi wa gatanu reka n'insinzi ku munsi wa kabiri uza bakira na Maroc turi aba gatatu muri pure turimwo ya mbere ni Maroc ya kabiri ni Mauritania ya gatatu ni Burundi ya kane ni Centrafrique tukaba rero twifuza insinzi bwa mbere contre Centrafrique kugira ngo tugende muri Maroc mbere turi aba kabiri muri pure niyo bigenze neza ni nk'ibyo rero twagomba tubamenyeshe kugira ngo namwe ufite ikibazo cyangwa ikiri aze kukibaza ngo tubamenyesha yuko ibiciro byaraduze cyane ku kibuga kugira hazi bake ni 10,000 kuri pro tour ku muzunguruko w'ikibuga ni 50,000 muri tribine imwe ni 100,000 muri tribine VIP hama tribine VIP nayo nta mafaranga azoriho kuko hariho ariko badushyigikira ubu turashobora kubona yuko tuzogeza ku 200,000 tuzashyigikira intamba mu rugamba cyangwa 250,000 byose kuko ari bataratubwira mugabo kandi turabona yuko abarundi batangwe gukunda umugwi wabo kuko iyo duteye akamo turabona batwishyura neza 200,000 to 250,000 ni amafaranga ategekanya kubazoguterera nacyo gituma kiriya kibanza cy'iteka kizojyamwo abo baterereye batereye amafaranga menshi 50,000,000 3,000,000 10,000,000 gusa kuri 2 mugabo niyo twabona babaye benshi abazi ibiro shaja muri VIP yindi kugira abajya bafise make make tuzongera turaraba rero umwe wese nicyo yatanze kugira ngo tumenye ni bangahe bazokwicara mu bwuga mu bukuru bw'iteka ibyo twakwita VIP nibyo rero muri make twagomba duhejeje cyo kugendera abakinnyi nabo nyene kumurazi yuko turi mu bihe by'igihugu cyacu Tanzania twabuze umukuru w'igihugu cya Tanzania natwe twa tugomba cyo kwifatanya n'abatanzania hariya muhira kwa perezida Magufuli mu birori byo kumushingura n'iteka cyo gituma rero byose tubikora uwo munsi tugace dufata urugendo tugenda kwifatanya n'abatanzania cyo mu myanya nuko abakinnyi bose uretse abakinnyi babiri Saido Elahino niwe atazoza na taza kuraba Eric Kazoza muri Turikiya mugabo andi bose kuri porogaramu azoza Gayele azoza kuri Match Retour hanyuma na Cedric Amis azokina urukino rumwe acanze isura kugenda mu ngahe Bujumbura mugabo twebwe turavye abakinnyi dufise nta na kimwe gipfa mugabo abakinnyi babiri niwe turafite kiduta ko badashobora gushika mu gushika Saido Berahino hamwe na Eric Ndizeye mugabo twibaza ko Eric Ndizeye nturaronka inkuru uyu munsi niba tukofirima muri Turikiya hanyuma kubera ibihugu bya hari ibihugu bya nk'ibi indege cyangwa ibi abantu bava muri ibyo bihugu nicyo gituma Gayele aje ku rukino rwa kabiri ubu ntashobora kuza mu Burundi kuko avuye mu Burundi hari abacamuca muri Kofinema mugabo avuye muri Maroc ashi asubiye yo ntakuvinima iba urumba ni ibintu tugiye turaharura kugira ntibitwikire ibiharuro mugabo bose twabwira yuko tumeze neza noho nadufize morale nuko nabakinyi tubona yuko mu kibuga bipanze neza bose no bamenyesha nuko ubu n'abantu bose bahora batanga amatike twarabahinduye muzobibona ejo niba shasha gusa kandi nta itike twazikoze kuburyo atawifotora icyo mu kimenye bamwe bamenye kujya mu buyenzi gupanga karere ahita weze kana tumeze tutafuta papier yambaye hapo kuri mbara yipo utura turabazi ko muri abajanja mugabo tumabwira yuko twarapfuye na commission de sécurité ku buryo ibyo kwinjira nta kwegera stade udafise ngira muzoba muri kure rwose ni kugenda umanitse neza werekana yuko ukwije ibyangombwa Chikitwa na gubina na babwiye kare ni kujya kure bazobaza kubikomunika ama radio baza kubabwira kibuga naho agomba agende muri Maroc mu mwanya agenda hije kubipanga baraza kubira communication nziza kubuye aha mucyungara yose kujya kuri Bray Saint Paul hajya kuri presidence ya kera atamuntu azoshikaho atarumunda aje kwinjira atarumuntu avise itike y'kwinjira muraza ko mu mise mwako giye twakira na Mauritania badushimye ibihumbi 100 by'amadolari mugaba ratubara turenganije Misanzwe yari shapu ndibaza cy'abantu bafite akeneye kudutsinda. Kitwa twagerageje twinjiza abantu 5000. Mugakora ataba bicaye kuri kuruturu. Biragura kubona ko bakeneye kubona espace. Urano mu ndiri huko bavuga bati intebe imwe yicaye ko yindi rivide, yindi barayicaye ko yindi rivide. Twe ntibirashika. Murabonye ko bari badufatiye nibihano ngo tugende gukinira hanze. Turarwana turarutsinda tuti dukinire muhira nta kuntu Maroc yoza nga Mauritania ikaza. Mugacha kuvuga ngo sa traffic ntize ngaha mu Burundi. Donc rero icyo tuzogerageza ama service ashari RF police iliho turibaza yuko batazorenga ibihumbi 5 insinzi ikaje sinirwa bivuge sinavuze yo reka insinzi iliho n'amahera ndayafise qualification ni miliyoni 10 mu kinyi hapo aho rero n'igihe batazora tubona nagashimwe ayo nayo dufise amakashi ndateka miliyoni 350 tugushimira abakinyi na staff miliyoni 350 kandi tuko bien ni nimba inzi ntabwo ayivuge iriho rero twenga bimeze neza bo urukino uko tekanijwe twarabye gufata indege twonye idakenewe ubu tuzokina kwa gatanu tuzoheza urukino saa 11 abakimazoza kuri stade bamaze gutekera ibyabo bigiye kubera ku 11 Ethiopia nayo twemereye kuturindira izogenda saa 12 hafi minota 15 ikigenda direct Dubai izo cha Addis Dubai abaje dufata Emirates ija Addis ija Casablanca tuzoshika Casablanca saa 7 minota 15 samedi abakibacu baruhuka rero dimanche lundi de samedi dimanche avant midi après midi bagira entraînement lundi bagira entraînement mardi bacha bagira twabonye yuko gufata indege nta kamaro kubera turafise umwanya icyari cyatugoye n'igihe bari gomba ko match tugina samedi dimanche samedi byashe bitugora ingene abakibacu dimanche bagiye ijoro ryose batajyane mugabo ubu turafise umwanya kandi tugashimira na Ethiopia ndetse twemeriti twege tuzatarada indege izova ngaha ishike Addis ikibashira mu yiji Dubai saa 5 y'ijoro mu gitondo za bari Dubai saa 11 saa 1 na 10 minutes za moya n'inusu izo buriye Emirates ikigenda amasaha 8 andwe ya vole ishike Casablanca isaha 2:15 nta numwe azogenda kubera visa zo muri Maroc ziragoye nigeze uruka muri kongere ya CAF hari abantu bari batifateza kujyana aho kwiza tunga bari bavuze bati tugende muri Maroc tujyane mvuga kubera warese passeport ordinaire ntamwe ya rose or twe twamaze gutanga liste y'abakinnyi ya delegation urumva rero n'abandi bose na visa ziragoye zo muri Maroc udafise diplomatique cyangwa ugere du service cyo zigorana ntibwo ari gatwa porogana rero muri Maroc ngo porogane mwebwe muzisha muraba kuri muri televiziyo mu kimubwira kujya izibura n'umuzivugira mutagiyeyo sinama numva muri kumwe nakoroga za Manchester ngaha muraba kuri televiziyo ngaca mubwira muzoraho ku televiziyo byo byose bizoraho ku televiziyo werekana hama muce mu butanga mubwira bene igihugu murabira kuri televiziyo sino iyo bikunda hoho nabe n'igihugu nabwira yuko n'ubu abagwiza tunga bavuga bati twese turaherekeza intambwe tuziterere tuziherekeze rero turavuga tuti none tuzagora Maroc Maroc ni igihugu cyiza turakorana mugabo nitwogenda kuri meza uwundi muzigo w'abantu tuzana ibiki aya mantu ziri kugenda twipakije imbwe ngo biroroshe urashobora kugenda ugasanga mushitseyo muri 6-8 mugacamo muri positive none wibaza kumara nk'iyindi nk'indwizi 2 muri Maroc ega rero n'ibihugu naho ba positive bigora ngo nukukira uzgasanga utwaye imisi 10 rero kubaho gute gashaka 10 mu hotel y'idolari 50 cyangwa 100 nifungurwa mu gihugu utazi je nibaza yuko reka tutwara ibyo bakinyi mudusengere gusa mu basengere hama muzora kuri televizyo mu vuge sino atari covid twogenda
ikintu urashaka kuvuga ni cyerekeranye ni stade yacu bisanzwe kwinjira kwa twebwe kubera ujya ku televizyo na bibanza mu kare w'abandi twabamenyesha amakuru imwe na imwe kwinjira kuri stade numvise ko muravuga abantu bazinjira ku bigoro muri porturi 10,000 abandi 50,000 abandi 100,000 ndetse n'ahandi ariko uko biri kose mu bituma na stade imwe n'imwe ifatirwa n'ibihano icyo bita media zone nta gihari umuntu aho turi mu gihe cy'imvura iyi mvura murabona ko rimwe na rimwe ushobora kusanga bituma ibikorwa bitagenda neza na cyane cyane ku bari kubarahumiriza ubwo bukino kandi abandi bakeneye kumiriza ubwo bukino no kubukurikirana muri radiyo cyangwa kuri televiziyo sinibeye ntabwo mbaze ko ikibanza cy'abamenyeshamakuru kuri ino stade uyu munsi kuri urukino rwa Centrafrique kizakuba ari ikihe baza kuba bicaye mu gihe kibanza kuko ejo bundi twarabibonye izuba aho bari bari izuba ryari rikaze rikomeye cyane apa ari iryo zuba harajigizeho n'abafana usanga bavuze amahoro abamenyeshamakuru bashyize mu gihe icyo ni kimwe icya kabiri nashaka gushyikiriza ni cyerekeranye n'abamezi bo mu biserukira gihugu n'aba mu rugamba hari abarurizi tumaze kubona ko bitanga kuko iyo gutamba kwirorera nabyo nyine twarabonye ko nta mahirwe babiha umuntu kaza guha abashimwa n'abakeba biwe cyangwa se bavuga ati naka yagize icya agaragaje yerekanye abantu barurizi bumva ko bamaze kuvuga ko barunze n'umwuga wanagomba gushyigikira mu biserukira gihugu igihe ikibanza cyabo kiraza kuba ikihe baraza kwakirwa gutya biraza kugenda gutya hanyuma cyerekeranye n'urugendo rw'umuntu w'iserukira gihugu ujya muri Maroke muratubwiye yuko hariho bamwe bazaba basanga mu iserukira gihugu muri Maroke abo nabo harimo na Kizigenza wa kabiri ariwe Israel Bimana ariko benshi bakavuga bati turafise icyizere cyane cy'urukino dushaka gushyiramo ingufu cyane rusumba cyane karugino ruza kuba rubera ngaho mu gihugu cy'u Burundi amahigwe benshi bakavuga bati nta batangiye kugira amakenga kuba bari kubura kapiteni bakabura n'icengera cyiwe ariko tukongeza ko no kuba staff itarimo harimo batangiye kuzamo bakuramo ndavuga kocha ibyo nabyo nyine abantu benshi bagatangira kugira ko amakenga urukino rwo ngaha mu Burundi abarundi baruhe uburemere mu yihe nzira kumufatiye kugira ngo bashobore kuza kwizere muri atatu yo ku munsi wa kangahe wa gatanu
bo nibaza yuko ku kibazo cy'abajournaliste munafise departement y'iwanyu ngaha muri federation mukorana kandi mwumva no muri tribune hari abakinyi abantu bake hari amajana atatu gusa mu tribune yose ijya yose kuva hariya gusa ni majana atatu ntihazobura aho babashyira namwe kandi hazokwinjira vya kreditasi nibaza yuko uri umujournaliste ngo uvuye mu kayogoro ari iwacu bamwe bo bakorera mu cyenda juru kuri radiyo ya televiziyo itararo nka utafite akreditasiyo ndi journaliste ifu kuba uri ufite akreditasiyo hanyuma namwe ibyereka maraza muramenya yuko iyo Alex Rikosa zihindutse namwe zo murahindura zikoze zihindutse murahindura abantu kuba beshi nk'umuzi ni mfatuwa kubona ahora mbona mbwa ni byiza ni ukubera ko yabagukura ukino rwa bandredi hanyuma ndanga ngo ntamure nishyure cya bandredi bandredi ni umuzi wa siwasi ikipe irakwiye habuze nde mediane tufate kayeri ntari mugandi sayido imbere none imbere nzuko dusaga abakinyi beshi watu wako hapa tena wazuri unaona goli ndino upanze liste none je mbonye ndapanga none nakacha yasa kinajari ndiko ndapanga ndyamye kaje mu njo ndagira mina ndapanga kavuga none nakayagi none nakakari nyuma aza kwinjira hezi minuti ngahe ireka ndega uri muri football urapanga nawe je mbuga ndabona yuko bakwiye ndavuga ntisawa ntuze sayido ntayaje mbuga kareba ari hajya kareba ntiyaje siwapo none yaje kuri atake bajya bose bashaka byimvini bajya bose ubaza babonye gore ko bari busha bajya bahungu bajya bahungu ndi ba fisto abdirza iyo bako blesa sa yindi ba sa yindi bazo nkita ivi kweri mu kinani mu kiangalia aho na ushindi pale oya na mwini muhaga ni muhumirize basi murabe mu kibuga je turabona ikintsinzi kabisa ubu dufisa kinyi beshi mu myaka nkita tozo dufize nk'abantu 40 kugira batumwe ko nzira mugira amatora dimona hankoza ndi umwe cyo kinda kugati igihe nabonye akinuku ejo yakinyuku ejo yakinyuku safi nibaza yuko rero la busase ya gayeri muri mediane nyanga fa kuri defense kugira abadefense bariho fanya kazi tujenge inji tetora ryo gira ma play it kibuga turerekana n'iyizo biri munsi yateza kuri munsi ya stade mugabo ni turashika hantu twa turabikorana na Meri turabe General Jimmy n'iki tugomba muhisi munsi none hamenda kwanga babanze yini match yani competition nyingine hawakubali mimi niko na chizaji makamba sawa kule cyamariziya mugabo muhisi za muri federation cyo zokora twa dukoresha kibo cyarumwe kubiri baragomba ritangura ubu disi yinane rizo ari ripasa tugomba gutanga gukora ibya strategie muzegazi mu rumwe tugire gazo ngiye iburayi apana sendetike kama ni meche international tunaenda rumwe mugabo ntitegerezwa tuzeza kwemera yuko tuja hanze twavuze bacho batangwa kubyiga ejo urayivuze vice president Mustafa bacho batangwa kwiga ingene batangwa fondation ya stade ya rumwe fondation ya Peruzi tugire neza hamacho tukuru bwatsi muri barabara propose bwatsi muza Canada hehe buja ina temperature ninge ne midi timeze mu gihugu dushe tudushiraho mugabo mu mwaka umwe hamwe bara ri passable tugira competition hagiya canke tugerageze turabe ico toboka kugira n'igitega bazi naho nyene hahemegwe ibyo byose bizokwemera bizo marika amaboko keza kumanika amaboko bo nagomba ndakubwira yuko federation njeje kwa kibuga Iga bisho kwa federation yubaki twenge nibyo mu misi za kwa hariho programa ya FIFA yuko federation zo zironka ibibuga 20 million dollars nazo turimo da turi muri fase ya mbere abarundi kubera urumva na twaje tuvuga kuti namwe yamara ni mudufatira ibihano kuko hariho na 20 million matwemereye yuko igikibuga cyiza cha federation apana zinoze mugabo mu bisanzwe federation yubaka twe turashaka kwa meliora la leer doje donc hajya kuri Peruzi ivyo mugabo kubaka ivyo kubaka ukaduhuza impome kugira ama escalier si federation twese twoshobora ibi ni igihugu ore igihugu nacyo hari ama priorite igihugu irafise ando cha kizohabwa n'ubushinwa c'était après la présidence quoi tu vois ka stade mugabo urumva be kizi probleme ni probleme zose za covid n'ibiki ibihugu byose biri mu ngorane z'ubutunzi zimugore z'ubutunzi mugabo amaboko akumariho cyikita twabwa tuti aya maboko mane twaje yakoreshe tuzuvugana na meri iyi ni amelioration tubomora hariya twagira vestiaire nziza VIP yitwa bomora twagira ama escalier agenda kunande hejo sibitwito ibyo twaramiza 68 mugaturi benshi bo kuvuga gusa hapa tunapiga verbe tunaikonjige verbe hapa Bujumbura acha nyiye mugabo gukora hamna mugabo ndagonda babwire yuko rizomanika amaboko twe twavuze rumonge kubera ni kibuga cyo turanegosia na famille bagifise leta irikiragira ama procedure kugira ngo ikiga federation amatuma tukigira rero niki gitega tuba tugire ko cyacitangoma ko nacyo cyo kirahera nacyo tuba tugire equipe leta ikiri itusabe ikiri equipe muri famille ama igici gihana federation cyo tutugira bibiri biri parallele bien icarumonge ni cyatangoma igitega tubigire neza dutegekanye mugana kya cha ingoma kesha kwemegwa ko turabagusa vestiaire ngire bimeze ibyo byo byose ingorane zaje aha ni gutsindwa kwa Mauritania cyenda bivuze muri Mauritania ni yasomokeje byose ngo twatsindwe n'ikipe za n'intebe ku mutwe urumva igendera avuga hantu hose ibi byose byavuye kubera twatsinze Mauritania ni shavu gusa zino aba yuko isolution itoka yindi uteza kuvuga uti turabarindiriye nibari guca bavuga tugatugenda ntuzeye ingozi bagaca bavuga nacyo nyene ngo urabona ngo choki na kwa kongo nabajini yoro cha murabyumva byose biri birafite certification inspection ya kafu yaraje irabyemeza rumonge kiremewe ntuze ngozi kiremewe mugabo hageze gukina match kubera harimo amanje menshi ariko hari ibihugu bishyira mu buryo bwinshi mu bijyanye n'ibi bintu bya kalifikasiyo baca bavuga ngo muhure dukinirayo mugabo twarashimiye abadufashije bo muri komite dirigeance ya CAF turashimiye n'igihugu cya Maroc cyaje twe turakiri mu Bujumbura twabonye ari heza n'abandi bavuga ati twarakiri mu Bujumbura hari heza mwaka ugenda yokubereye kandi na perezida wa federasiyo ya Maroc yari muri komite dirigeance kuri vice perezida wa CAF safi yaciye avuga ati negative nibagende hariya nyine Maroke tugende muce mwangira santra pe bujayo nibaza ari uko nibuke buke nibindi barashaka kuvuga ngo duhagarike mugabo kuvuga bati mu Burundi muhagarika kubera iki ni inspection muri jwe dizoza zogira inspection kuri itega ingoma zige inspection imakamba kuri Kispa amazi kwashikanye niyo yaratugoye tuyazane batugira inspection turabinyira zo dukwepa mugane aho bari gutwara hanze ko rwatsinda batari ko batsinda ndaba kumenya siko soka bishi nayo nyende izogira depart izogenda kugira muri Tanzania ikipe nationale izokina match zibiri ubwa mbere zizokwakira Tanzania i Dar es Salaam hamaze dukina na match ya rutur i Dar es Salaam nyene ni kuvuga twaretse kubera ibibuga byacu biri ku mazi amazi yaraduze acatuma ibibuga byacu tudashobora kwakira match kuri plage ngaha kuri umusenyi cha tuvuga tuti reka tubwiye Tanzania ko n'abagenzi tunapiga rero tour kwawe hamwe na tatizo rero match ya mbere zokwakira twekwakira Tanzania hama rutur ikiba imizo bankaza weekend ukombi après 3 jours acaba rutur hanyuma uzopasa acabandanya bigenze neza kumba n'ubundi bashaka kubandanya iki soka kibuga tukishira mu minago dushaka tribune gato ina ma vestiaire kugira cyo kubera competition barabaze kwemera muri commune rumunge naho rero tubaza yuko ama machine ariko arakora ibarabara cyo dushira kuna karo akagenda kuri plage hajya mu hajya urenganye kuri paroisse minago ucumanuka epfo ariyo espace baduhaye tuzira mu stade ya bisoka tuko turakora nyanza rake tuzora bakata handi twoshira iyindi tuko turakora rumunge nyanza tuzora bakata handi kuri plage cyo gushira iyindi tele mugandi bibuza yuko tworonka espace vere ngamuri sagara koza n'umusenyi mwishi tugira tele itari ku mazi kugira ngo mazi aduze biduhagarike competition ijo rero ni ibintu bitoye bibaza yuko nagatere gato ikimetero mu ngaji mu ngai uzayi ni be ni jana majana 2 ugocho kugira tele inkasi ni yanga ni artificiel tele se ndige me bayita se ndige je ryo byose umusenyi ni gitega twogira yo tele ya bici soka kubera uramenaja ukaza n'umusenyi amagakino kwa sanda ari ibintu biza ko no muri federasiyo ya Tanzania igihe twagenda yo twebwe twakiniye kuri federasiyo bari baramenaje imetri zikwiye bashaka umusenyi amatora barakubita umuntu ibyo rero nibyo mwisiza na rwanda ndabashimire kandi nabona ko mufite morale n'ingene mwaje muri benshi murabona ko mukeneye ibintu bigenda mwe twasubira yoga muri kandi kandi gatwomera na tuzaba turi babi tugiye muri kandi tuzaba turi babi muzofumuka hari ni nzuri wenzo sa kusiba bimeze neza na 2026 twari mu kubeti mundi 2026 tutakuwamo hagiye cyenda tuzaba turimo ega muri afrika nibake badusigaye badusunda twebwe nta na covid yaje ngaha kwamwe dukina ega kandi baracegeye hari ibihugu ngaha byacegeye umuntu waruzi ko akina uzibona byose byarafuditse mugati twe turi amforume na champion y'iwacu murabona yuko kuri Venikatrime Juru ne ntarimwe azi wa mbere ikipe munani zose cyenda zirashobora kubiza mbere tuzogenda gushika kuri dejune za nyuma through bose bakimatanye uko kandi byiza cyane ni nakayabagu kuri pensi nke miliyoni amwe twoyongereza twabongera 10 zikaba 35 ku mugwi tukuba mu mwaka uza muzobona amasasa izo bikazi rwose kandi tuko turasenga ko amahera yo kongerekana tuko turasenga ko amahera yo kongerekana kugira imigwi ikomeye hama mu nze muravugira umupira uryoshe mugo twashimira abafise ama TV yabo zo barekana en direct abandi bakaza bashira ko marizime biratuma kugira cyo menyekana twa twashimire ndazifise byinshi ndazisibanyije ndazisiba gota duruwate bien ibyiza ifu yuko imati yabiri mu yinga bitari yuko mu yinga na olympique wanaona atari zime ya mechi iyo ni kitu kizuri amugaza muri amuragira rero murarondera abantu benshi bakurikirana amanuzo yawe bico cyo bifasha no guteza imbere umupira ntago twashimire mwe dusaba yuko abantu b'ujumbura mwoshira mu effort kuko murabona ko mu gisagara umupira uko asubira inyuma tunajua banavuga ngo hari ya entraînement sio nzuri tukanyaka kwenye matope birababaje mugabo mwe gisagara twatiza kucita out twese rero ejo wa journalist ni muri beshi nga tukavuga ibiko ko rusange ya journalist tuzone muri mutoze muri beshi dutanga gukora ibibuga tuzobaza na mwese kwikorera amabuye gutanga beto muvyina BTV naka bwa butere byo bwose ukagaje wodara n'umwambaro wawe kugira abamenye yuko uri mu gihugu ni byiza kuko ubu ifo kandi mutangura kubibwira kugira kampanye kwa gihugu apana ti bibiya yipinga bya byo muri Maroc n'ibindi oya bya ni leta izokubaka ibi by'iwacu community twarose kibanza hariya muri Mirwaru turafise iyo parcelle ikwiye y'ikibuga Mustafa yaragiye kuyiraba muri side baratwemera ikibuga dutangiye kubaka bibiri hanyuma na vitaro interesa zigabure zimwe zigire muri nord ziri muri side zigira antrenere maheza ejo namwe ngi mutangiye kutwenga ariko bituma muri mugudu mairi imvi bino byo murabona timu zote murapigwa kweli nabakinyi banyu bose baciye bahungira ruguru ubuze wanapiga kurebira imana ni sawa mugatwa hamwe mwebwe muri kujya mu mobiliza muza murashira ati bavuze ko zokora ibikorwa rusangi ku kibuga jambira medra bene londere kamyo amajana abiri z'amabuye ushire hariya mu terere abibira nyigugo za mifugi jana jana tuduzi impome ama kwete tukiruka kurondera sentetike si sawa kwera sentetike y'makamba twe turi mu guheza duhejeje hariho tuomba libere sase nka sakara ni $1,000 sakara ni $1,000 n'icyo cyo 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 ajya amahera twakoze sentetike twavuze yuko twege tubihegeje cyo dufata amahera twakubakije tugatuyahereza ikindi kibuga ni kuvuga se ko dufite sentetike imwe jenga sasa kandi ni muzorinde kumva nzumva umuntu ayibahaye mu kwezi kumuntu nari nkeneye gukira sentetike nga mose tumubwitango mwezi wa safa tunafanya komande ya nani ya sentetike tuwapi na nye mucheki mwanze gucheka mose munasema eti tumehamiaka Mehamia kitenga, hatutamu. Bacho, bakinyi bacho, mugire disipline, mutega matwa, bamenyereza banyu, mazubu